Yabukam boy with the music.
Kakadas on the beats.
Iani Kakonde, I see you. Zido, kuyanda kwa leza Ajunza ngo zido, swena wandibone
Chikanda
Dinga matuone
Chikanda
Sunguma nandibone
Chikanda
Ndianda gula
Chikanda
Henike, mnyaturi nyevende Mdala jikanda, mdala vujuhu na mdala mpiga jikanda Shuhika kapotu jikanda, mdala Shira atesti jikanda Nekuma kuchiri ndene ndene Embrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Ajiro azona daga ubona mami. Ajiro azona daga ubona mami. Muta iba kuti ujisiji kande jinona mami. Jina nona Jari roe Mbele konga jonko Echibeka mwushe Ero jari kaba. Dime azido Wanikolopa chindele makai hapa pamune masia paswa mkombe. I see you sagale shigulu banda.